I was in my life. I never turned to my mana, and I'm human. I come to my mother. I knew what the man and human. Faith, ukianza kukoa, utaenda kuambiwa kwanza wewe ndio utibiwe. Sasa wewe utakuwa na complicate kila kitu.